When you are the phone, you are going to pass Bible say, what's some of you are going to come here and so high? When you are going to pass some of you, assume Kabim, am I? Now, am I to me who quiet all your blood booming you are seeing? The Saint Heralds of Hidden Truth, a power say, you're the Bible I can kind of see a poor bro. If you are more, when you me, I said, you're to me, I can kind. And yet, I can carry a couple of choice some more ammo. I'm a one cassa to me, a bisu, and now you are the honor only brother to me after choice some more. I can carry a Heralds of Hidden Truth. I do a young pass some concorn or air bro. The Beckham Cultural Seminar Trudo Amawatia Sia Kama, and you know, you're the commentary, so back home. Commentary, no party, no party. He said, but then what does it do best? I saw one cassand in Yanko Pon Yankee, who dear strong call, and be saying Yanko Pon, I will not send myself, I do a summer meeting and a summer cane. A quiet bear and a mefaso, dear Napa Samadi, may Yanko Pacho, and Shania in the Yam and Ken Yanko Pon too for any day. You're the Bible, I can carry a tear for any bear. Bible say, and Shah, any wrong one, or King Kain, any wrong one. With see a seminar, no, did you watch your mini? It's here, Wakumum, na a brand robin. Revelation chapter 1, verse 3. Was he shining one or king kind? And he's shining also with see. No, did you watch your mini? It's here, Wakumum, if it's a brand robin. When you go for a say, oh, it's sooner, a blue reassinum, and my and thou, you used to do more.
Matthew chapter 11. Bible can kind of tear upon ye. You can come Bible and a say amount. You ye a bet show. Psalms are the back home and empire who beat me the abo in shrank and radidin. Matthew sempa eti du bako. It tells them or say, O suboni yohane ahoyira. Na a ban say yes, you ye and a swan for do me unica satreno. O free hose or a quachretre. Na waka a sem won nkuremu. Na Yohane ti Kristo nyuma wo efiase no osoma na suafo kobisa an se wuni de oreba no anase yenhwe foforo kwan na Yesu buase won se monko na monko ka de mote na muhunu yi enkyere Yohane ani frafro ho ade na emubuafo nante akwatafo ho fi na sotifo te asem ewufo nyane na waka asempa kyerɛ ahiafo na inshrani die merintu nisinti dia. Verse 7. Na yenu mrekrono, Yesu friasye kan Yohane huwa sem chre nkrofuwa kwa kuwa nise. E die na mufre di kwa osre so kwa sheye, dimra mframeri himana. Anase e die na mufre di kwa sheye, unipa oshenta die boko wana. He, wan oshenta die boko wano wo ahimfu efimu. Anase, adeni enti ena mufri e die. Muko sheye, odifo ana ane mese mo se osne odifo mpo oyi ne de watwere ne ho asem se hwe meresoma mebofo edi wanim a obesiese wanim kwan no kre mese mo se wo ama awo won nyina mu biara nsore ya osne Yohane Suboni nenso de oyeketoa kra osoro ahiniemu no eyekese sene no. Verse 12. Na ifiri osuboni Yohane brɛ so besi ene woyɛ ɔso ahenie ho ade ani brɛ so na wo a wani abrɛ no efa no ani eden so na adiifoɔ no nyinaa ne mra no hyɛ enkom besi Yohane so na sɛ mo pɛsa mo gye a woyi ne Elia ɔreba no yɛ ɔwa so no ma no ntie. Verse 16. Na hwan ho na mede ene mayi bɛtoɔ what is say a mofra what it is a jase refrefre won mfefo se ya shen atenteben amamo na mo ansa ye twa ejaajo amamo na mo yura anho na Yohane bae woni di na onnom na wose owo anhomone onipa ba no bae odidi onnom wose hwe odidi fo ne osanom fo toje fo ne nebonye fo adamfo nansu nyansa nam ne nyuma so di bem. Verse 20. Ana ofri ase ka nkura na woyo ahoden ye pi wo mu no anim se won sachra won adwene se Korasin die, Besaida die, Efri se, Ahwade ni a wayono mumu yi. Se wayoni tiro ni sidonwa, anka wasachira wong ajini e yutuma, eni ensumu dada. Na ensumu semo se, atemudano, ebefengi na mtiro eni sidom asinemo. Na woka penyom, wabema wasuwa kosoro. Wabe bre wasia kwa asamando. Ifri se, ahwadini ya wayono umu yi. Se wayono sodomwa, anka ewoho dibisinde. Nso, mesema se, atemudano, ebe fengi na msodom asase asane wu. Verse 25. Ebre nuwara mu, Yesu kase, eja, osro ni asasi ura. Miyu waye, se wode enyome yi ehunta enyansa fuo, ni enimdi fuo. Na uwe yachre nkukwa, ani eja, na nisa, ena eye eniso enim. Verse 27. Meja di nyome nyina shemensa, na ubiara enim obano, je ejano, na ubiara enim ejano, je obano, eni die obano pese uyinu edichreno. Mwa mwa ye juma brena wa suwa mwenesuwa, enyina, mwumra menchen na mema mwa home. Mwumfa mikundu ya ento mwoso. Na mwusiyame, ifrisa mejo na mebreme huwasi ya kumemu. Na mwubenyo home ya mamokra. Na mikundu ya ye mre na madiswa ye hare. Amen. Matiyo asempa, eti duba ako eni ya kenkane tase ama uono. Commentary. Yo, mini adofo, she Yesu Christo in samwa ya kenkain wa Matthew chapter 11, tase yi. Enye ma hurwa epie mu edo osu bebre. Nye beti miye hu ebi tise, niya osubo ni Yohane suma asuma fuwa se wanko Yesu Christo ho. No wanko bisa ni se, ono, eni mezaya no, anase yenshi ofu fro kwain. Yesu Christo anka pefe se e mea anase enye mea. Adichira Yesu yomini se unyanko pon enye na die direct sa anase unyinu huwa ye. Se wahu. Nemo minsema wakachira eno yensema imu udu. Abribia nyanko pon maye enye mebi na ya faso na ya ankasa ye decide enye mebi. Edye humiseni ya otie. Nemo mpese obe ye bribidi ya seyen na enwinti ame ya jia tuma anase enwinti ya diya hopopo. Akase aanyi yebese. Mini adofo. Suwa hun se, wamwe bisa anono. O se, mwongwa kandye mu hunu enchre Yohane. Se ni frafro huwa die. Akwa tafuwa hufi, emubuwa fwa sore nante. Na waka sempa chre hiya fwo. Sa asemi hu hiye yye. Waka sempa chre hiya fwo. Eneni pe piton nyanko pa asemi nye sa. Empaibo weye se, se oye weye se, adye weye se, se wentye se diya unyebi. So iniska weye diya unyebi. Shiame ha. Fadiwe shia me, nansana metimia bompaya yesa mebwana maho. Emi anom, fatutu diye Yesu Christo baye enoho. Emu obi nkanchira wa se, wwa woye se ni mfre wade, ansana we huwa jiedi. The way ya winyanko pon, enam na domsuma Yesu Christo, eji, Yohane suya fuwa nanono. Saanu yye nubi na mpesa mechira wano. Waka sa fakira wano, she di Yesu Christo ye, na fatutu diye ne e kwa suyi hone she. Mini adofo. Ebium, yewradi Yesu Christo, onam saa semi yusu chrein ma yehu se, onu ankasa ni mizeya no nense siya shio fufurubia kwa ibium. Yeshua Hamashia, Yesu mizeya no, Yesu Christo no, eni niya, ye kenkai na semi, niya, ukumnu wa senu ya noso infibia ekwemuni, niya yeshua ne kwa ina onsaya bebium no, ono, eni mizeya no. Yesu Christo ankasa yenhwe ofofro kwan ene nipa bebre ene wo mea mea baabi a omo se omo hwe mezaya ofofro kwan onyankopon asem yi kire mehu se mezaya obagyi wiase na odi ahinie konkon abesi honom atuo ntwada na enipa bagyi ani wom na yenwu da na ohaw ne atetie ne abebre se nyina to betwa no oni Yesu Christo Yeshua Hamashia nia yenim se owu wase nia no so maaye a
okosro na wasa bebium no onoa ne mesaya no ene onyam ka yakopon din da che yesu kristo saka se yohane enam se de ode ne ho si ho ma o yakopon adwuma anhwehwe ne ho na oye kwambofo ema yesu kristo be siesie kwa ma jesus christ nti no yesu kristo se enipa mamu nipa ma awon Yohane suboni be siesie kwan ma yerade Yesu Kristo a oni Yeshua Hamashia Yesu Mesaya no no sadwuma suna odi ye ni ahofa ma onya ye den hoto ho ma nyankopon na otesrɛ so mefa ne se kwabia se wuram ba bi atare a no wo hye na nya de na somboboro so aduane a ne odi na nya de eya sɔche eboro so se ne osi te ne ho ye ne ho no ma wonyadom onyankopon anim hwɛ yesu akase enipa ma awowɔ mu nyina mu no obie ni hɔnɔ mu a oduru yohane anase ɔte yohane nanso so kɔsra hinie mu dia ɛne wɔne keto akora ɛne me ne wɔ de duru sra hinie mu a ye de bɛɛ dɛn sɛ yohane mpo ye ma wo ye nyina wo kyɛ ye nyina na ɔsra hinie mu ɔne keto a ɛne ye yɛ bɛɛ dɛn aduano ma ye ne mmre ɛwɔ ye nyame som mu ne ye mprenhyɛn ɔpontiatia no mu anyɛ saa ye bɛdie dɔkono kwa Yohane mpo yɛse wɔ neketoa na hwɛ nso sɛ ɛnyɛ sɛ wɔ ha no na ebi a wɔ abodin akɛseɛ wɔ kaasa akɛseɛ wɔnya aduane pɛdi wɔ adan akɛseɛ wɔ edin wɔ popular ɛna bɛkyerɛ sɛ wɔ bɛyɛ kɛseɛ wɔ soro ahenni mu enti yɛ a yɛde saa nneɛma ne na hwɛ kyerɛ sɛ ɛna kyerɛ sɛ nyame ahyira obi no monhwɛ nea Yesu Kristo ka faa Yohane ho na Yohane na onye obi a wohwehwɛ nipa akɛseɛ ne anuonyamfoɔ ne wɔn mu asase sofoɔ bu wɔn na wobɛhu nso wɔfrɛ mu dabiara da ɔma mu di aduane pa sɛntare pa da baabi pa wonhu no wɔ mu ɔteserɛ so ɔdaserɛ so yɛsɛ kora pata bi na ne wɔda mu ɔfiri hɔ bɛka nyankopɔn asɛm na ɔbɛbɔ nipa asu na wasan akɔ ntutu mma ne ɛwoɔ ɛna ɛyɛ n'aduane yoma nwii ntoma ɛna ɔde ayɛ atare ahyɛ it was the commonest kind of dress ɛnso onyankopɔn ɛse enipa ma nyinaa mu no obie no ha ɔba akyem ɛwo no a oduru yohane anuonyam ka nyankopɔn din wei kyerɛ sɛ yɛde ɛhoto hɔ ma onyankopɔn ɔhonhom ne nokura mu siesie yɛn ho yie akɔmkye ne mpaebɔ ne bible sua mu ɛne asetena a ɛnyɛ kɛseɛ pii ɛnyɛ kyenkyene pii mu a yɛbɛtumi anya onyankopɔn anim adom ɛnkyerɛ sɛ yɛnya akwadworɔ anaasɛ yɛnya agyaeɛ ho sɛ yɛfo onyankopɔn kwan so anante sɛne onyankopɔn pɛ sɛ yɛnante a enipa bɛhu yɛn sɛ ketewa nanso onyankopɔn anim no na yɛ sombo koraa kyɛn so anuonyam ka yɛ ho onyankopɔn tomfoɔ ne din afei me nua hwɛ sɛ verse 25 no ɔse yesu kristo ɛkaa ne don no mu sɛ agya meyi wo ayɛ na meda wo ase ɔma n'ani so hwɛ soro na yesu ka saa asɛm yi sɛ wode nsɛmpa no hinta anyansafoɔ ne animdifoɔ na mmom wada n'adi akyerɛ nkokoa ne agya ne sa na yɛ ani sɔ w'anim sɛ wahu nti yɛ nyankopɔn ani sɔ sɛ nnipa bi a yɛmmu wɔ mo society mu ɔmo mo degrees akɛseɛ ɔmo ne din akɛseɛ sɛ ɔmo na yɛ asɔfoɔ akɛseɛ mpanimfoɔ akɛseɛ nanso onyankopɔn de ne nokwasɛm no ahyɛ wɔn nsa na ɔde ama wɔn ɛnyɛ wanwa sɛ onyankopɔn ama Heralds of Hidden Truth channel yi asɔre sɛ ɛni dwuma ɛnhyɛ ndeɛ nnuonyam ɛmmɔ kwan ma yesu ma yɛtɔ so mmienu no ɛberɛ a yɛawurade yesu kristo ɛnkyɛn no wabɛn me nua adɔfo yesu kristo se agya meyi wo ayɛ na mekamfo wo sɛ wode nimdeɛ ne anyansasɛm yi nkwagye asɛm yi ahinta ni animdifoɔ ne anyansafoɔ ne mmom wada no adi akyerɛ nkokoa na ɔsan sii so dua biom sɛ ane ne saa ɛna ɛyɛ w'ani sɔ enti mo a mohwehwɛ asɔfoɔ akɛseɛ a wɔagye din ɛne wɔn mo a ɛyɛ akɛseɛ koraa wokura degrees akɛseɛ ansa na magye onyankopɔn asɛm adi no monhwɛ wei na monsua sɛ na yesu kristo kaa yɛ ni anuonyam ka ne din sɛ yɛbɛkɔ so atie yesu kristo ne afa n'asɛm a yɛbɛnya nneɛma pii afiri ne nkyɛn Matthew chapter 11 nsɛm wɔ mu paa fa brɛ san tie biom fa brɛ sɛkenkan biom ɛfiri sɛ bible sɛ nhyɛne wɔn a wɔkenkan nhyɛne wɔn a wɔtie na wɔde nea wɔatwerɛ no ɛsie wɔn akoma mu na brɛ no abɛn hallelujah Yomi ni adofo. Empire wobetumi de Matthew chapter 11 yabo ebini. Yo, ebra wani e jina osrofie. wo kon do se onyankopon be twere wo din aka ne mapa no ho na wo benya heaven akọ ana se onipa bi wo ma wasefo wasorefo bia wo pese onyankopon mo na wo mensa nka osoro ahenie no wo de Psalm 87 Isaiah chapter 65 verse 17 to 25 eye bebia wo betumi ede abo empire afi we de Psalm 89 verses 26 to 37 enso so ebeka ho betumi de abo empire bra wani agina biribi ahwehwe sa wonsa ka titiu de beboa mo atumi asom nyankopon yie watumi atrawi ase ananti nyankopon asem no fasa Psalm C ene Matthew chapter 11 kabum na fa abo empire no nyankopon betiu ebra wae wa come check akra na wo de aka ho no. And you're not going to be able to do that. Amen.